sarrafa aine wasu dokan titale a sarrafa olimpe bafe mashirata laka yano kafiya lata gasa gusha da muzu koyito suke sau bafe ka domin yazu yame jamara yana sau suwa jamare yame jamara yana sau suwa jamare yame jamara yana sau suwa jamare yame jamara yana sau suwa jamare
Jimmy, you know.